Zaisha dondoka, kipande rusha kichupa, akili zisha niruka. Kampani misitagi, kwanza mina kulabati, masite kututhi haki. Au, 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 shemeji zako usiji ukawafata, ukizunguka mwisho watu wa hapa, ukizungusha ulimi minajingata, usho wa wiki mabota kulabati. Oh, baby, libera, libera, oh, baby, libera.